afi ebekwa ni jidim nansa na ebekwa no mfa nasie ema CJ fashions awoku masia mekuma bibia shamataade kama African wear dia obepam apam amano ayo fe na bibia de bibi bias wani munyam ebededi wonum adaoma eja frene 0268505021 0268505021 eni jidie mu no yankasa ye nua ba anoche wa ba adwase wa ena ya bona baso na baso bono esa ni nyuma pa wo ye se wo ha ye tua ne ka sika no hwesu ni o no atib no de tototo eye amwase ye pad no cheche man kwada anum ne ho kika ho se mpenifu ahunu ene ni nyuma penti no abaso bono mu nkomo ye mfanto awso.
International Association of World Peace Advocates Edien Monyam Shabasubo amanipa di no wotwebia wo mwe wo mai Ghana emu ya wo ntume dia wo di wo mai mu no ate nkanko ne mpuntio ebre ni pabi ni mai mu no enyina
adoyi mo mo sena mpanimfo bi nso ahu ya ho akohia se omobo the sanitary project ya Anoba Foundation de ba ya baso e mani so peace ne eye nkroma wo dana ya fofi dai na African Peace Advocate Award menso so no menya akwanya na menya bienti International Association of World Peace Advocate ena ohu se anoche wa base wa di no eda so
awards we it's not just an award say yedi mayen because of ejuma ayeye wo ye very